Download kupitia ikmziki.com.
Asmati!
Smart Africa Record.
Guta on the track.
Wegi binyo msalimie kidubwai. Yes, mini msalimie.